all the Madinda lot of time. Sugagi Kumkole Finger Festival, Nying Malenia, the festival, Nikoyo, and in Atitina, Ibi Indo and Lenya, and Utitina Sibe Malenia, the festival, Kuba, see a cut in a Kangas Beko, who is in the Bessons of the Monument, Boda Bessi Koku Talala Sekhlaleni, Aposi Senza. Mbonekiso ngomwelo ukuthi ba isixhosa naso singaba yinto enokuthi ibe into ebalulekileyo njengoba kufuneka ibe kunjalo. So thina ke siyi-Finger Festival and umsebenzi wethu ukuzisa inkcubeko ebantwini ekuhlaleni siye sathatha enye indlela yokuthi masijonge ucoceko kuba kukho le khampani naye enikezele ngemali apha kuPuku kuthi kubekho lo myadalo. Sajonga ukuthi basinococa indawo ezithile ekuhlaleni sizame ukwenza nemizobo ezobonakalisa ukuthi ubomi busekhona noko ekuhlaleni asinonikezela sithi hayi sekunje nathi sawuhlala kunje ekugxwayibeni. So senza ke ulolo ucoceko besulenza sabiza abantwana base-Upstart, sabiza nabahlali, sabiza ne-EPWP, saba sonke ndawoninye, sacoca indawo, kwabakho abanye abenkcubeko ke bayenza umzobo wabo edongeni ubonisa ubomi ukuthi bungaba mnandi ekuhlaleni. So ningathi ke siye sayenza loo nto leyo, saqala apha efingo apha ezantsi ekhayeni ngalo kufuneka uqala apho usuka khona kuyo yonke indawo. Wasadlulela ke saya eJoza apho kwenye indawo kuhlala bangamaxhekwazi dala kodwa ngokuhlala wonke ongenayo indawo ohlala. Nalapho izindlu ziyadilika kumdaka nje saqonda ukuthi masenze ntoni thina masingene khona sizame ufuba lihlumelo lokuthi thina singabantu abamnyama masizibuyeleni embo ngokuthi sizoye ukuthi le festival kum asiyinto nje ukuthi makufunde incwadi. Into yokuthi masifumeneni indlela yothetha ngezinto thina abantu bamnyama ezithi zisicinezele.
We as a community works program who are waiting for any project of this nature will make sure we give our undivided support. We don't care whether it's 7 o'clock in the morning, for instance, abantu be suppose but I still but be tingele inuba because of behlala kule community abakwazi ukuthi bahambe bengakhanye bayibone lento yenziwayo. Kuba kwi organizers ale project sithi kubo we give them support sethu. Nangomso sizobe sisonye xa sidibana kwenye iwodi.
Uphuku abantu aba-organize lo msebenzi. Thina sidibene nani 2013 uqala kwenye ulontsha le program. Singumasipala, xa ndisiyimandela umasipala. Eyona nto ndayithandayo ke mnamntu noluthandayo ndicela uxolo ndizawuthetha isixhosa ngoba i-english ndiyilibele phezu kwetafile eofisini ndenzela uba ungavi kabuhlungu ngoba Puku xa esiza ezochaza kuthi eofisini uthe okokuqala ukubona isixhosa ilulwimi olungavela lulahleke xa sikwazulu natal uzawuthi sizulu xa sikwindawo yabatswana uzawuthi abatswana but ezilwimi zethu zabantu abazalelwe bakhulela kweli lizwe siphela singathi ziyaphelelwa sisidima saso kuba sisithi ukuze ufumane umsebenzi funeka ulugobe ude uqathe kuba funeka uqhathise ngokukaphathi khona egqiza lakhe ukuncamathela edongeni ukuze usithethe kakuhle elolwimi elo thina sithethe isixhosa samasixhosa asijiki asingabazi asisixexesi bathe baza kubantwana kuqala becretch apho baza kufundisa khona kwezazikolo zabantwana abancinci ukubaluleka kokufunda ulwimi lwabo amakhaya ethu ngoku nongaka umntana uhleli kulomnxeba uyapheka uhleli kulomnxeba iyathimbiza kayiva ngoba kukhona gama libizwayo liqala ngo-W lize ngo-A andikwazi ulibiza mna ngoba ndiyenzi laa nto kodwa ke ukubaluleka kokufundwa kwencwadi kwenza ukuba uzazi ukuba ungubani ubheka phi umasipala wangena wayixhasa laa nto usayixhasa nanamhlanje siyithandile ke into yoba ithi phambi kwentobana baqale ngephulo labo mabaqale ngokuza kwezi ngingqi zinezi zikolwana zonomngqusho neekliniki bathathe iindawo ezithile bacoce kuzo ukubonisa ukuba ukuze ube ngumntu kufuneka kuqala ube kwindawo ecocekileyo ngaloo mazwi thina sithi qhubani nibheke phambili sihamba nani ngalo lonke ixesha.